Aleluya. Hey, what's in Jesus? You call a good machine that was a corner as you have to
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You make the center of the world. Thank you, Jesus. You make the center of the world. Amahubo chapter 92. Amahubo chapter 92. Sithandaze phezu kwawo. Verse number 10 and verse number 11. Amahubo 92 verse number 10 and 11. Base ngicela uma kukhona ophete King James noma in New King James Version angivulele uIsaiah chapter 10. Kodwa leli amahubo sizofunda ngesiZulu. Then mekhona ophethe i King James Version noma in New King James Version noma ngabeke mhlawumbe uphethe i Amplified, it's fine. Ngicela ungifundele uIsaiah chapter number 10. Ake ungifundele ke ophethe i mic asifundele sozwakala. Chapter number 10 verse, chapter number 92 verse number 10 and 11 amahubo. Anyone noma ubani ke bazalwane noma ngaba bapethe mic afunde.
Kepha uphondo lwami uyaluphakamisa njengolwenyathi.
Cela uphakamele sesume ngenyawo zakho.
Kepha uphondo lwami uyaluphakamisa njengolwenyathi. Ngigcotshwa ngamafutha amasha. Iso lami liyakubona ngokujabula izitha zami. Nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza ngabali abangivukelayo. Amen.
Ngongcwele yilo izwi lakho. Konke kwadalwa nakho konke kumile ngenxa yezwi lakho. Babongcwele siyacela namhlanje phakathi nobusuku awukhulume nathi ngezwi lakho. Sidele konke sashiya i-comfort zone sezentabeni ukuzozikhuluma kwakho. Babongcwele angeke sisuke kule ndawo ungakakhulumi nathi uzoqede. Baba siyabonga, siyacela ukukhuluma nathi Nkulunkulu okhona amandla. Inhliziyo yethu siyivulile, siyivulele wena. Phefumulo wethu womele wena. Langazela ukusuthiswa ngezwi lakho. Siyathulisa ke konke ukuxokozela okwenzakalayo phakathi nobusuku emkhathini phasi kolwandle. Yonke indawo la uSathane ebamba khona ama-meetings right now, babona amandla onke, sidestroya wonke lawo ma-meetings egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Babona amandla, siyabona ukuthi lo mhlangano esikuwona is more powerful than umhlangano obanjwe uSathane egameni likaJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngokuthi sikunika udumo. In Jesus mighty name imandla lithi amen. Ngicela ufundele Isaiah chapter 10 verse 27 ophethe English version. It could be King James, New King James or a Amplified.
And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.
Into yenza ukuthi imfundiso yami ngicele ukuthi silifunde nge-English ingoba le part ngeke uyithole esiZulwini. Lay ethi, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Can you say amen?
Amen.
Singahlala phansi. khona ngoda mahubo si sithola uDavide because amahubo bazalwane ane ahlukene kahlanu noma uzofunda le ncwadi nesizulu uzothola nje kuchapter 1 ukuthi incwadi yokuqala amahubo uqhubeka uphinde uthole ukuthi incwadi yesibili zingamaqoqo azo ukuthi incwadi yesibili elinye iqoqo uqhubeka ukuthi incwadi yesithathu zizo zifike ezincwadini ezinhlanu ngoba amaqoqo azo because incwadi yamahubo isiphathele izinto ezahlukahlukene kwenye ikathi iphethe idumiso kwenye ikathi iphethe umthandazo kwenye ikathi iphethe iphethe izicelo lokho esikubiza ngeintercession ukunxusa abe igama lenkosi. So lezi zinto lezi uzozithola uma uzozinika isikhathi study incwadi yamahubo. Now lasifunda khona uDavide kufika la ekhuluma into engathi zama ukublower our minds. Wena Jehova wenze into ethi ayibe strange. Uphakamisile uphondo lwami njengolwenyathi. Oh, can you say amen? Number 2, noma angithi the reason eyenza ukuthi uphondo lwami luphakanyiswe njengolwenyathi, it's because oye wangcoba ngamafutha amasha. Elesingisithi a fresh oil. Enye lithi new oil, but ngiyithanda le ethi fresh oil. Ungcobe ngamafutha amasha. Then after ungcotshwa, then kwaphakanyiswa uphondo lwami njengolwenyathi. Now lento ethi uphakamisa uphondo lwami njengolwenyathi because uDavide akanazi impondo. Now uDavide ona endlini for sure awunazi impondo. Esakhula kuthiwa onempondo uSathane. Oh, amen. Sikhule lesakhule sasukuthi uSathane onempondo. Uma ngathula endlini nempondo kusho ukuthi singathi khona umfuzile esimaziyo thina. Esakhula sitshelwa ngayo. Oh, amen. But now uDavide is talking about authority. In other words, you've raised my authority. Igunya la because inyathi into ethembile uphondo lwayo. Once you are thatha uphondo lwenyathi, ubunyathi. Nikhona. Le nto yenza ukuthi inyathi kuthi noma kuqhamuka noma isiphi isilwane ingavumi ukuhlehlela kuva ingoba ithembe uphondo. Akusho ukuthi amagunya enyathi asophondweni. Nikhona. Now uthi uDavide le nami uyawenza njalo kini. Wakhuphula izinga le authority because ye wangcoba ngamafutha amasha. Ithi le nto okusho ukuthi umuntu nakagcotshwa ngamafutha amasha, he assumes God all the authority phezu kwayo yonke into. Kunamagunya phezu kwaSathane, kunamagunya phezu kwamadimoni, kunamagunya phezu kwendlala, kunamagunya phezu kokuhlupheka, kunamagunya phezu kokuhletshwa. Alikhona kodwa makhona. He's got all the authority. Nama ngeza ntoni uthi come what may. I've got authority over this. Kunamagunya phezu kwalokhu. ziyafuna ukutesta your authority. Yeah, la section amakhona akhe lawa ama demons ayafuna ukuzotesta your authority. Kwathi lithi namhlanje waza amandla akuwe. Waza amandla akuwe. Ufuna ukakhulula uthi singabenze ukukhula. Nikhona abantu abakhona. Waza amandla akuwe. Once you know what you want to do, and you understand the authority you have, you say, come what may, me again and somewhere I'm going for. Because I've got all the authority to press in my hand. Not on power up, I know, because you have a press mark. Not on Facebook, I know, so have a press mark. Because I've got authority. The authority is that we are not. Sami, Umafuna, Utu Isaiah, Koso Fingis Katina, each one is a Susama from the art.
Usimugile.
Ah, 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 ah
uzelayo kahle phinde futhi
uJeshurumi wayese khuluphala
ya
wakhaba
wayese khuluphele wakhaba wa amele madodini angifuna ukuthi ngithi amele lo mama njalo sacela ukushe madodini ngithi amele madodini Jesus haleluya Uma wesifazane obheke useduze ukuthi akakhabile nini Jesu. Haleluya. Baba sibuyisele emuva lokho ngathi kuyakhaba. Sibuyisele emuva ngathi kuyasho. Yes. Ngathi kuyasho smash. Yesu owakhaba.
UJeshuruni wayesekhuluphala.
Ya.
Wakhaba. Usokhuluphele. Uzimukile uthathambile
ya
wayesemshiya uNkulunkulu owamenza
ya
walidelela idwala lensindiso yakhe
bambani bambani ngicela umthandele ngesisi khona into ofuna siyibambe leyo khuluphala le nokukhaba konke lokhu oh amen
but Jeshurun
works fat okay number one eligibility he grew fat Yes.
And kicked.
Yes.
Thou art works and facts. Thou art grown thick.
Yes.
Thou art covered with fatness. Then he forsook God which made him.
He forsook God who made him. Ibambela phansi kwenkosi. Sebona. Wakhulupha. Wakha.
Yeah.
And then little baby leli mithi isikhumba sakhe saba thick he grew thick now ekubeni thick kwakhe then yayimenza lento ithi uzolwa naye funa usazi isitori sakhe ngoba angeke ukwazi ukulwa naye umhlule ngenxa ye thickness of the skin anaso uma ngabe uza nomkhonto umkhonto wakho ufuna kuba umkhonto osuthestiwe ukuthi ukwazi ukupenetrate nasendaweni ezithithi Jesus uma ngabe uza nommese wakho fana ummese wakho ungummese osugarantiwe ukuthi uyakwazi ukupenetrate nasesikhumbeni esithithi otherwise uzoza nommese wakho uthi uyakwazi ukugoba ummese because usekhule wafinyelela kwi-thickness yakho but nathi into wrong ayenzile Uthenga kwazi ukuthi usethithi. Then wakhohlwa uNkulunkulu. Wathemba ukuthi bakhe.
Amen.
Uamelikho. Wakhohlwa uNkulunkulu wathemba ukuthi bakhe. Kanti ukuthi bakhe ngeke umsebenzele engekho uNkulunkulu. Now, lento isikade ukuthi lena. Isikade ukuthi laba bantu laba why begwala abafuthi. Symbolizing the Holy Spirit. La ama asifunda khona ku chapter 10 verse 27. And the yokes shall be destroyed because of the anointing. This verse asifundayo yamafutha ukuthi bagcola amafutha baze baba thick. That was the symbol of the anointing of the Holy Spirit. Ukuthi mangabe sefikile yena. Noma abantu bangeza bazowa nawo. Osolwa nawo fana sasa isitofu sakhe. Kodwa ngeke wazukulwa nawe ube nasazi isitofu sakhe. Because you are covered. Phele anointing. Anje mina ngizwe uSathane awuthanda hawufunisi. Awuyishona fana hawufunisi. Ngizwe uSathane esuka la emhlabeni eya ezulwini. Wa interrupta uNkulunkulu. Uma ngabe waye busy na something wa interrupt wathi wo sengikhona wathi uNkulunkulu okay manje kancane bafuthe uSathane ngiyakwazi ukukhona waza uthini mphala umncane wathi uSathane wa uNkulunkulu ena futhi ukuprove ukuthi lapha emhlabeni kunabantu abantu bayakuthanda kodwa bazophinda bakuphinde wathi uNkulunkulu shona nje wathi yes balombe bayakuthanda bakhohle bazophinda wathi ndinge joyedwa enzohamba ngomlingo emhlabeni wathi uNkulunkulu okay no it's fine Sathane ukuze ngiqhubeke le meeting
Umbonile uJobe inceke yakhe. Ah, uJesu. Ah, sibakade, sibakade phakathi nobusuku kwenzakalani. Umbonile uJobe inceke yakhe wathatha yami imbonile uJobe ngiyamasa ushalo rich yaye hambe yena kufike uye kuyena hambe yena. Sikhuluma nemithini sathana hambe yeJobe. Bomba, uSathana akacela uJobe. I yasengathi singafika ngelo zinga lokukholwa size sethenjwe uNkulunkulu. Uthe mangabe fika uSathane ehla eza kuJob. Uthe bethu uyasondela, ethu uyasondela kuSathane, uSathane ethu usondela kuJob. Uthe bethu uyasondela, wathi akusondele. Wathi ujikela ngapha ethi wathi ngimzule ngasemuva. Uthe bethu wathi akusondele because le ndoda is thick. Le ndoda is grown thick. Is surrounded by the Holy Spirit, is surrounded by anointing, is surrounded by uNkulunkulu. Wabuyela phezulu uSathane wabuza futhi uSathane athi inkonko ezulwini wathi uNkulunkulu yes Sathane futhi usukile futhi wathi yes lo muntu othi angeni yena uNkulunkulu wena umbiyela ngamanye amagama akwazi ukulwa naye until incommunicate nawe basiyavula ngosungena.
I'm gonna call.
sometime lendlu ibe namasonto, sometime lendlu ibe nesitori, ibe nayo yonke into efanele ukuthi ihambe emgaqweni, ngoba uNkulunkulu noma kade ethu uyadlala kodwa izwi lakhe akakwazi uNkulunkulu ukujoka. Mesho into iba njalo.
Sashuma, I'm a man to say, 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 I'm a
siqinile. Oh my God, my God, my God. Uma ngiyanga umshado wethu, angabe kade yaphela. Kodwa ngoba isikini. Isikini. Alikona bazalo nikona ngoba. Yakala nje baba angazi ukuthi yini esidlule kulona empilweni. But for the fact you want to some people, man, it's because your skin. Skin. You don't need to have skin to my feet. It's the Holy Spirit. I need this anointing so that longer my joga and then to say tonight as your kashuka, tonight as your shepherd, tonight as your priest, longer my joga. Because of anointing. The only thing I need is anointing. I need to be telling. But it is not all. Yeah, that and I'm in ordinary rooms I want. Or find a man that's a one, but you might as well look through. The only thing I need is a cool. The moon is salt and I have a father.
Thank you.
ukhuphula umphondo lwakho. Kodwa uzothi uma ngabe ngena isifelo, wena uma ungabisalokhu ukhuluma into eningi, uye kuNkulunkulu nge-authority. Ungakhuluma naso malayi. Noma sifake u-5 centimeter wesikethi, sifake u-stomach out man. Sathi ukufesa ngetliko, ikufani siyeke. Vele umsebenzi wakho siyeke. Siyeke. Futhi uma siphuma naso okwenza umsebenzi wakho, siyeke. Kodwa ngibo singena. Ngibo lento ethi uzobuza.
Nendlebe zamasezo njengoba bese zoqalile.
Amehlo ami anjani ncebo?
Isolami liyakubona ngokujabula izithasa.
Iso. Bangaka abantu obaziyo ukuthi bayakuzonda, kothi uma ubabuka ngathi ungavona ukuthi ucele ubadenge ikade yangama. Una bazalwane esinabo ufisa ngisho ukuthenga isibhamu esisha ngoba khona umuntu omcasuleka ufuna isibhamu up and down ukuthi angasithola ngisho abethi uyilahle lesibhamu elizosebenza ngakho. Yakholwa wena usindise kodwa uyayifuna ehle, uyayifuna ngibhopho. Ukuthi ngiyangoqeda nje lapha basekuya ngiba right, futhi ngoqeda lapha basekuya shumana nale nto, buye noshumayela futhi. Akhona mina umthetho wami ngifuna uqeda nje. Awubona ukuthola mina sophona. Kodwa kuthi uthi emva kokuthi sengixotshiwe. Ngingaboni izitha zami ngajabula, ngasibona ngokuthokoza. Uma ngibona abangivukelayo ngiyajabula, nangibona abalwa nami ngiyajabula. Ngoba iliphapheli uNkulunkulu uyazihlela izitha zethu. Haleluya. UNkulunkulu uyazihlela otherwords. Uma ngibona isitha sami kufanele ngihleke ngoba uNkulunkulu uyasihlela, kufanele ngibe ngijabule. Ubuyazi lo muntu. Ubuyazi. That is why uJesu enza a simple thing esiphambanweni. Baba, bathethe. Simple. Isimple yabe. Baba bese njani? UJesu uthi iBhayibheli wayenamandla okubiza 10,000. 10,000 of angels. Zidestroy laba bantu laba sibantu kodwa akakwenzanga. Ngoba wajabula izitha zakhe wajabula. Yeah. Wakhetha ukukhulula intethelelo baba. Forgive them. You know once I was arrested. Uzoya ukuhamba uzonda baba.
Yes.
That's khona umuntu ozonda umzalwane. Esolwe uthothi worshipers. Uthothi worshipers limile liyahabela. Ayizibheke eminyango. Kwele. Kwele kumela phansi. Ashayi phakamani. Uthwe anovula amehlo singene isitha sakhe. Uthwe. Awuyithola ngakhona. Kuphela umhlabeleli. Okunye zaphela kuva abantu uthi uthwe baba. Ufuna ukubona ukuthi uzohlala phi ngoba usevele uma disconnect akungena isinto. Awuyangizwa ke ngishona ngizama usangizwa ke manje. Especially with the high note. Etukwene unwe atesa aphosule unwe vele singena isinto.
Nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza ngababi abangivukelayo.
Nezindlebe zami ziyakuzwa ngokuthokoza. Wena unqeduzwe nje ukuthi kuthiwe ngawe. Unqeduzwe nje ukuthi kuthiwe ngawe. Ungakhohlwa nokuyikhohlwa ngoba wezwa ukuthi kuthiwe ngawe. Ngiyakholwa ukholwa ukuthi ngizibona. Ngokuthi ndakuthiwe awu. Awu amalikhona ngikho. Bazathi omunye lalala mina ngisabu wena ngisabi noma wathi ngisabu noma baba ngisabu lutho mina ngisabu lutho. Ngiyakholwa impela kodwa ngisabu nonke lapha ke uNkulunkulu. Kuthi ngizokhuluma ngabi ngawe. Sabona ngisabushima wakho ngisabushima kwakho mina ayisuke jule kakhulu. Amen. Nale nto mfundisi wami yokuthi amasonto asemaningi umuntu bakezwa nje ukuthi kuthiwe ngathi seshintsha umnyango. Kumala ungena kwamakhelwane. Cela ukutshela la kwamakhelwane kusazosho futhi. Una lento engeke ngisho ngithi ngikhuluma ngabe khona abantu abasanda kuphendula. Nawe kodwa uzokusiza le. Uma uzokhonza ebandleni uzokhonza nabantu. Aba nomlomo okhuluma ilanguage efanayo leyakho. Ubuwe bethu ukhonza lezinja ngabe ngcono kabo. Obizwe ziyaphokotha nje ho ho ho. Awazi ukuthi isithini ngawo. Noma sinamhlanje simunde umqedi awazi. Ngoba nazo se language ya sabe sikaze ho ho ho. Sithi namhlanje hayi bafuthi asiqedile ngani. Wena ujabula ukuthi ukhonza lezinja ngabe izinto ziyaplanela. Manje uma ukhonza nabantu, abantu banomlomo okhulumayo. Okhuluma kuze kudlulele kuze kungenele igama lakho. Ngoba ungasuka ke la. Uma uzoya kwamakhelwane uyokhonza khona, uzofika abantu. Ngoba uzofika izinja. Uma uzofika abantu, usazofika inkingo ishiye kufa. Ingabe ungathi ungcono uSathane omjwayele. NoSathane omusha. Anikona ngokuthi amakhono abantu bayathanda ukusuka bayofuna uSathane omusha kanti phela devil you know lokhu uSathane omusha koko uyazi mina nosuphila kanjani nabo siyabazi vele nabahle bayo siyabagwema siyazithulela ngihle nabo futhi ngoba indlebe yakho izwa ngokuthokoza abakuvukelayo.
Amen.
Uthandaza nomuntu mina othi namhlanje ebusuku Nkosi ngifuna nabo ukukhuphula i-authority yabo. Uphondo lwami alukhushulwe luphakanyiswe njengolenyathi. Kodwa kuzokwenzeka kanjani lokho na? I need anointing. I need a fresh one. Anointing fall on me. Sometimes let the power of the Holy Ghost, I will put a prayer on your finger tonight, this morning. Oh yes, Lord. I'm gonna use you, ladies and gentlemen. And you have said again. Let us go. You have said again. If you may, we serve as a company. Oh yes, Jesus. Oh my God. Thank you, Jesus. Let the power, let the power. And get ready for the touch of the Holy Ghost.
Hallelujah.
Oh yes.
Hallelujah.
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 Hallelujah. Hallelujah.
The power.
I can feel in my spirit. Kona abantu abaphilayo. Bayaphila ezifweni zabo ezusile. Because ngibona the angels of God. Ingelosi zehla zenyuka phakathi kwebantu. The Holy Spirit is in the house. Ungafuna ukuphumelela ungasizwa ngisindisa. No.
Yes, the commandos. I don't yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes.
Yes, you come to us. You come to us. Oh, you come to us.
Jesus, Lord. The coming of Jesus, the coming of Jesus, the coming of Jesus, the coming of Jesus, the coming of Jesus. My God, Lord. Yes, 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 Lord. Yes,